the country.
Huh?
To the country. To Arab. From Benin City. Yeah. Yeah, welcome to Africa City. Yeah, Kaga Jama.
Allah kya hai sarki Allah kya hai ka sarki
baraka dua baraka dua
Allah kya hai ka sarki ne
Sarki ne
Sarki ne
Sarki ne